Niko Yesu, yani weather Norway my friend. Baridi usiulize. Unajiona Yesu pale nyuma. Rasha rasha tabasi.